nezizathu eyithize zangiphumelele. Inkosi yami enibusisi. Kubashumayeli ke iHighveld inabashumayeli abangu-12. Hallelujah. Amen makhulu. 4 abesilisa 8 besifazane. Kodwa kuleli thubo kwamanje oyedwa wabo usemile emsebenzini wenkosi umama uMndebele ngezimo zekhaya lakhe. Hallelujah. So kunale 11 then ke uNkulunkulu uzosiza endleleni. Then ke esayidini lezimali ake simbonge bazalwane ngeminikelo yenu vele egodini konke kube yimpumelelo ngeminikelo yenu endleleni yonke. Uma sivala unyaka before sikhiphe imali yokusebenza la ibhalansi yethu be 827,586 rands. Isikhwama sesekhethi. Hallelujah. Emva kokuba sesikhiphe imali yala yasala 119,386.46. Hallelujah. Ayina chela thandi bani. Imali yenu iphathele kahle utrejera ukuthi siphathele kahle kakhulu. Sibele ne-Congress nohlelo lokuplanela imvuselelo zalo nyaka beyise-emelo. Unkulunkulu wasiza kakhulu. Kwaya-ke saba khona futhi saba nohlelo ne-youth development. Sekhethi yethu nyaka wesibili lo iba ne-development seminar yabantu abasha. Ihambe kahle kakhulu and ngiyacabanga yiyo yodwa i-circuit esesenale nkonzo nayo ihambe kahle kakhulu. Inkosi yami enibusisi. Hlangano yethu yonke yoyi-4 yabafundisi ibe yimpumelelo ngendlela esisebenza ngayo ngomgcibelo siyathandaza. Hallelujah. Nesonto bese kuba ngumhlangano yiko kunalokuthula okungaka. Inkosi yami enibusisi. Siyabonga uNkulunkulu. Bese ke kwaba ne-circuit prayer revival emesebitritif. Hallelujah. La besikhuleka sisonke siyi-prayer noma siyi-circuit besebitritif. Sibeke ne-GACG wayisema practice amabili A1 besemidlibhek A1 ilaywebhek. Manje siyakhuthaza kubazalwane ukuthi nazihlela le nkonzo banini khona ningabambeni ngoba asinamathuba anele ukupractice. Amen. Amnando amen. Haleluya nabebabalovile. Siyabonga. Sibeke nenkonzo yabobaba separate yabomama.